Nimetoka hiyo kile kijuma. Fungia vizuri.
It's very good.
Hapo and you must be happy, eh? Galia kamera.
Chama ni UDA, form ni Hasla, mpango ni UDA.
Mpango ni bottom up.
We are not
Wale wanatafuta governor
na broker hapa governor na
hiyo hapo.